Nyakwara Mogejwang bende ikruok ne nyasi mar Madaraka ni ilernwa kani bende otimore kaunti ma Bungoma kendo sani ang'o nyalo yude kanyo ankunwa kanyo ni jomage maloso kar kanyo achiel kachiel kachiel koda ka ji mamoko ma pontiere kar kanyo to mano wanya nena ne achiel kachiel ka wantiere Bungoma mondo mi wanane chenro makamano madhi nyime kotenore kod ikruok ne nyasi makamano. Wanya winjene.
Insecurity and land disputes due to encroachment into private land. Also rampant are conflicts with the neighboring counties of Nandi and further incidents of miners trapped or killed as mines collapse are common. These are among other challenges that the government is addressing through various mechanisms. The collapse of the publicly owned Mumias and Zoya sugar companies had a negative security and socio-economic effect, having been the backbone of the region's economy. Nevertheless, the revival of the companies and resumption of operations under the leasing arrangement that is at an advanced stage has greatly improved the situation. Up to 80% of our farmers' arrears, that is for the two factories of Mumias and Zoya, 80% of our farmers have been settled, their arrears have been settled with the remaining amount has been factored in the current budget. And yesterday we were informed that the money has already been wired to their bank accounts. That is for the farmers and the workers in those two publicly owned sugar mills. The employee areas are also outstanding and settlement are still being worked on, as we were informed yesterday in the speech by His Excellency the President. Other challenges in the sector include the Sokohumu cane supply model, where private millers do not invest in cane development and are able to transport cane from as far as 250 kilometers. This has in turn encouraged cane poaching and harvesting of immature cane, leading to conflicts among the sugar factories posing a security threat. Other than leasing, the government has also floated the enactment of the sugar bill, streamlining management of cane deliveries to the factories and providing subsidized fertilizers as well as undertaking continuous stakeholders' engagement. Okay, ladies and gentlemen, the bottom-up economic transformation agenda has several projects lined up for this region. Under the finance and production economy sector, there is the long outstanding Mautumo settlement scheme in Rugari sub-county. A total of 200 squatters are being settled and are awaiting survey, gazettement, and issuance of title deeds. However, those settled in wetlands and other ecologically sensitive areas are still waiting to be allocated alternative land. There was Oya irrigation dikes road 1.2 project in Busia is complete. An additional funding of US $225 million has been Ruwa's Oya irrigation dikes for two project in Busia is complete. An additional $225 million for the completion of Route 1 has been approved. On the other hand, the Bugoma Aggregation and Industrial Park at Sangaro, Kakamega Industrial Park at Sinoko, Viga Industrial and Development Center in Rwanda, Bare and Sabatia have been launched for value addition chains and promotion of cross-border trade by the financial inclusion funds, including the Hasra funds, and also people from this region also enjoying the benefits accruing from the financial inclusion funds, including Hasra Fund, Uwezo, and Women Enterprise Fund. The sugarcane growing sector supports 170 smallholder farmers in the region. It however faces challenges like lack of adequate investment in cane development by millers, disputes in recommended cane prices, and delayed payments by the public-owned mills. To address these challenges, the government has set up several strategies, including leasing of public sugar mills and the enactment of the sugar bill number 34 of 2022, aimed at regulating the industry and reintroducing the sugarcane development levy, alongside the establishment of sugar arbitration tribunal a reinstatement of Kenya Sugar Board and zoning, among other interventions. Under the social and citizen sector, citizen services sector, phase one of Masinde Muliro project in Kalui Stadium has just been done in Kalui sub-county, which is in construction. Phase one of Masinde Muliro project, which included construction of VIP pavilion associated works that started in 2019, but is only due to lack of funds, is now complete ahead of the completion of the 24th June 2024 at a cost of 807 million. Phase
2,
which covers
terraces, perimeter fence. Ma upogore upogore mago maga oduchingni ma kawuono kabende yango kanisa beach moro nyango odibedo ka entire nyayo wao so oduchingni ka gichiwo twak ewi krokne oduchingni mara madaraka madibedo kata kai bago e county ma Bungoma oduchingno makinya lap mama Masinde Muliro Kandui Stadium alanga aluni gachel kachel wabir kon ngeyo yero ma pinya South Africa mano yero mantire karaka ang manena ne ka achiel ka achiel gik monego bed ni waluwo ka yangore kar kani jatend piny Kenya nochiwo twak kotenore koda ikruok ne chenro mago mag luto ombulu jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nochiwo twak kanyo ne ute fwambo kendo chiwo ler kaka yiero osebedo kata kadhi nyime kata kaka itaye mano gik mopogore opogore mantiere kar kanyo ne oloso kanyo kendo ne onyiso mor mare ne jopinyno mano ma South Africa kuoma bedo gi horuok e kinde mane Masinde kata gigo mago ombulu ne nitiere kata kod ng'ikruok makagi kacha magachiel kuom gigo mano lose en motelo ne iwacho ni Africa Union Election Observation Mission mano mantiere kanyo mochope pinyno mano mar Afrika ma milambo mondo mingine ni yiero ma pinyno dhieyo machal nade ang'e maber ni wamedo luwe machiegni ka kweno pod di mana nyime mano ang wakbiri kanyo go thuolo mar koni kaka wanene kar kae die chenro mar inua jamii akiani gweng ma intiere kanyo sayode ijaduong ma timore Nyamira ywak ewi omenda gi mag inua jamii kata omenda mag jodongo yangore nitie jodongo moko maonge list kaunti ma Nyamira ochiwo ywak margi wadhi bedo kod weche manyien kawuono wabera ne kod ng'eyo tinyakuonowa ka intiere kaunti ma Kisumu Wabei Migori kod mano masia kar Nairobi ka kara konde duto ma piny Kenya kama intiere ijaduong to pesa no bende intiere oko kanyo tere kaka umedo luwo gi eyo makare mondo mi ambo beda ni koni ni bende ni ywak matimore konde mopogore opogore koso nitie jopiny moko mayude to moko bende ok yude kaka onego bed ni gikawe mano ang aluno duchieng ni makawuono nyakuora moge juang kaka en yiero mag UDA ma edhi bage tielo machielo e kaunti ma Homa Bay mano ka Ile Beach lerona kar kae UDA bago yiero e tielo mar adek e kuonde chung ute buche aboro e kaunti ma Homa Bay oluwe kenda wayuda ne report mar oduchieng ni makawuono ni kanyo to gibedo e yo machal nade kamachielo nyakuora moge juang wayuda ne thuolo mag neno weche mag pith mag rech ma imedo jiwe kaunti ma Migori Jojuma luwo weche makamago gibo bedo weche manyien oduchieng makawuono kod mago bende kawadonjo weekend oduchieng no makiny wacho machielo mabende oda ni mondo mwakoni nitiere mamoko moting'o iwacho ni oduchieng makawuono piny mangima dhialo oduchieng no miluongo kanyo ni en World No Tobacco Day githor wach mano mar thego nyithindo gi ndawa nyithindo mayuwa ndawa iywaye kosimadhe in madhe jomoko ywaye iwacho ni gin nyithindo kendo kama gintiere ginirocho ngimagi mag somo kod kuonde mamoko magintiere nyasi ni dhibedo ka ibago e kaunti ma Mombasa kendo dhibedo kanyo kod George Aoko mondo omiwa ler mathoth e kinde mabiro mane makelo wachielo mokwongo giko machielo mokwongo e chenro mar mbako romo ma en chal mar fwambo mathoth ang ibed kod thuolo mar luwo gi e weche manyien mag migago kagi kacha kod angichwelo gi mano maro imoro duchini makawuono na nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu kanya kwar mukeo nyaka sango aduogo kae kod rowere mantiere kuonde tiegruok mag TVETs gikono ni gimachal nade kucho mane kama nabedo kanyo ka wago mbakano are sani nyako rom sang'wen gi dakika 50 bang'e ka watieko ka achiel mana ka wantiere kodi kae nyakwara muge juang'e obeda ni kong'eyo ni sani chal mar wach to en mane kuri kete kar kae chakorno ote machuok ka ikonowa ni TVET ang'omi ji mathoth dhi e TVET en ang'omi ok gida donjo e mbalariany moko kuomgi to jok mani e TVET ngima gi chal nade ageni samoro nigombo biro e studio kinyi ma kawuono ok idhiro thuolo ornwa ote machuok SMS line wantiere piny kanyo kinene en 2600 ka itudi kodwa e mbuiwa mar Facebook bende wantiere live kanyo Ramogi TV twabedo kod odiochieng' makare ka watudre kodi timbi tudi kodwa ka wasomo ote magi mane chenro mara mbaka oromo ikete kar kanyo koromo gi jwang' meneno chenro mabiro mag Ramogi TV.